Good morning, Ghana for. Happy, happy, baraka de sala, oh, baraka de sala, baraka de kale. Yeah, charity. Minima statena. Flamingo charity. One love. Me pese me kan sem kakra, me bisa Ghana for kakra, adjun se. Mpanyimfoɔ ne wɔmɔmɔa obiara yɛne ɛwɔ aburokyire ne hehefoɔ nyinaa mepɛ sɛ mebisa sɛ ɛyɛ mmara sɛ Ghana hɔ no akyiriwie dura president anaa mpfoɔ no ebi kɔkyɛ akyiriwiafoɔ no ebi adeɛ anaa ɛyɛ Ghana mmara anaa anaa Kwame Nkrumah no ne Nana Kwame Nkrumah no ne bɛhyehyɛ too anaa Ghana mpanyimfoɔ no bɛhyehyɛ anaa Eye mra se Ghana hono afisua present di inkremufu kwa makana. Mide mini mibisa majune chiali di. Ense se present di wobia kwa maka. Ewa se sadeno. Ghana present uchu chabibia mnekroma entisa. Gota ne nsu ya tone yirifa nkwa ufono. Se sikano fa iye gota no ne forget womo. Sabon ma Christopher acha de se Christopher soso wo musunu nyame wo musu chine acha akwam chine busume sa moma wo mu bina se musimo nyame na mo de kwa mankremfo a he se bio nkremfo ye Christopher so ye ehu hia krona nkremfo kwa che wo mu ade parliament fo kwa che kremfo ade na wo manye krono eye nkremfo kura na se Nkramofo no na betena kuro no so a kuro no mura ma wo mu asase ohine na wo kuro no na wo so otumpo kase momeye asase onye nkramofo no wo mu fi ba bi ne ba ho wo mu nyina ye Ghana fo wo mu pa asase wo mu so wo mu ko mu kuro mu e wo mu se Ghana ho no otimi tena ba bi a beto otimi nja wo kuro mu poto na wo betena obi so kuro mu na nka se kuro na wo no otimi no ube ye ni ye dabi Miti Germany hey, miti miko ye street biya yo. Ena obi be chama dia miti minka se wonye street ni kwenti no. Me baba be menji aduane no. Enya ba force. Enya ba force munya sade no mutwetwam. Wo mu kra no mudi mu bronya no. Wo mu ne mu na we mu na mu mu se mu preko nam no ntu mu ndi moduane. Mudi kwama wo ma wo mutugu. Wo mu mfama wo mu se nchense na mudi ye aduane nya. Mo nuo preko wo mu da. Womu tugu womu mana womu sumasuma womu na womu ko sukuru na womu tadiane wokwa womu yankwala ntira kramoni papa paano wondi kristo ni aduane mena me ka kire wo wondi kristo ni aduane because onim se kristo ni de owe preko nsunye kristo fo nyina na ewe preko kramoni soso bebre miti germany ya mehu bebre a womu bi preko So ati ati, ti munya saade chene ne, eh, wenu wenu, ye kwasa, nyo mwana nanse chifu lima, unya mima ane kwa sira asore fuo. Mika siye nina yeye bako, ye mima anjune na miko, ukre mwini krona uwa gana hona, mika saase mwini, uu yemi video, uu yemi bia yemi video, enyemi audio, uu yemi video, me bodu ya pa, me di Muhammadu la suru rabe, because mo ya mana too much eye too much na na adraba no na mo pese hwe wo mu present ya wa betena so 3 years yes yempe na do atena so 100 years no wo be ye den wono so utwa 8 years mu po wo utwa 8 years aden na mu ha adwene sa mo ha adwene pa mi anam kan e flamingo chialedi mi anam kan asem no mo de mu ni di matam mete satoa mi ya ketekete na me ansam mo ye nsusu aye a mo nya ni audio a video enye audio na ma ansam mo nya ma mpp ho nto ne kakra ye cha made a mo se mo mpɛ ye ye mo susu mpp fo mo dia mo ho bo wo mo se mbe ye kwa nka wase ko mo je eno ma no ansana O mu akase onana ebia MPP fo mu ka asem baba ba ya e kwan ne na ho dadaada taman DC fo so ne kwan ne na ho so se no mu chemade ade chede eni Quran mu se obi che wade amenye ana Muhammadu ne kan sa eni Quran mu ba bia da my wrong papa na okopa acha na mo pe na bu no mo pa mo de mo pa mo nsanka no mo ye me mapa mo de mo pa mo nsanka no ene echiriwia na gu ena me chia chia mo ade ya mo nya de mane mfata enye kama me chia mu anti Rebecca me chia anti bamunya ku eyire me chia wo Mr. Bamunya so mitia Samira Bamunya mitia mitia Aunt Rebecca JJ Lawrence papa one love mitia papa kofo mitia mitia munyina mia mikunu Mr. Kennedy Japan mitia zerunke tia mitia mu mitia munyina na momma ba akoyenye meme sike twa ha flamingo charity mine makama nti munyai Santo tu yese ye che obi ade ompe ompe munya isade na yenye baako mososo mo baaye no mo kosi na ni bisi sokoto ayihu anka ye pa mo ba no ma betena kuma se no ma ka ho no ma betena nkran no ma ka ho no ma tena tetuma no ma ka ho ya moso mma mani mko mkuru mho saa na mpese me mi meni wo mkuru mpa wo msi yenyina ye gana fo na munya se ye gana fo no enye yi enfa mabai walo